ndide ndiye chete ndinoda mama mumoyo ma mune zita risinga bude ndaita seiko kuti andide ndiye chete ndinoda mama togora ke mnomunzwa noni baya somunzwa baby darling mami toka hanikani